Abakunzi ba GTV reka ndabaramutse ndabahanikaze mu biganiro vyacu uno munsi nibaza ko atamenshi ndi bubicishe ni Elvis nibitanga DJ Wizi turi kumwe ndi kumwe na manager wa La Colombe Bar na handi ni mu gisagara cha Gitega neza na neza muri Quartier NYABISINDU ni La Colombe Bar ifise ibintu vyinshi vyinshi ndi kumwe na manager wa Bar La Colombe nibaza ko maze kubona vyinshi vyinshi bicako vyerekeye La Colombe Bar reka ndamuramutse makuru yanyu
Ni sawa nk'uko mwariko murabimbaza nitwa NIYIBIZI Eric benshi banyita Eric Tailleur niho baca bamenya neza
yego ni Eric Tailleur uno musi nga muri Colombe Bar ko tubona umenga hari indi vibration izirenze habaye iki
mbo nk'uko bisanzwe twebwe muri iyi minsi abakiriya bacu baradusabye yuko tuza turabagirira akantu muri weekend rero kubera abamaze iminsi mu bintu bitandukanye mu bikorwa bitandukanye twashimye ko dushatse bategurira Karaok misi yose dimanche kugira baruhurira umutwe hanyuma babandanye n'ubuzi bwabo imitwe yaruhutse
GITEGA-Ent TV yari yibaza ko hari ibindi bintu byahabaye ariko turumva ko ari Karaok kandi tumaze kuyicisha vraiment man bimeze neza cyane gose mbega na gakigasha na gakikantu do special la Colombe Bar ifise gusumba ubundi bubari
neza na neza ikintu dusumbije ubundi bubari cyane cyane urabona yuko tuba dufite abakiriya batandukanye bava mu bihingo itandukanye barahakunda kubera ukuntu hameze ugasanga nabo mu yandi makarishye baje kunwera ngaha nk'uko mwabibonye nibaza na mwabyibone
ushatse kuvuga yuko ni promotion ya Viva ibandanya
promotion ya Viva irabandanya kugeza mpaka abakiriya bacu bazoryoherwa tubaryohere neza nk'uko muri objective yacu tubishaka tushaka kunezereza abakiriya bacu
Yes, ari kintu gweruka kuba cha Amstel friend canke abagenzi ba Amstel. Weho mbega nta kandi kantu ushobora kugira kuba kunzi ba Amstel.
Mbo ibyiza tubabekiye ni byinshi cyane. Ariko umuri iyi minsi turiko turabagirira iki iyi promotion ya Viva, ariko muri yindi minsi turiko turabategekaniriza izindi promotion kandi nziza cyane tuzobibamenyesha bishobotse tuzobikora ko namwe kugira ngo mubimenyeshe n'abanywanyi banyu buri televiziyo yanyu
uno munsi turabona yuko muri promotion ya Viva muri promotion ya Viva kandi uno munsi mwitagwa n'abantu benshi na karaoke mbega ivyo vyose bifise iyerekezo irihe kugira ngo utegurire abakiriya bawe ibintu nk'ivyo vyose
nta kindi atari ukunezereza abakiriya bacu kubera abakiriya bacu turabakunda cyane urabona uretse yuko bakunda kubera hasa neza hameze neza abeshi barakunda ukuntu tubafata barakunda ukuntu tubakira bagakunda n'ukuntu naho bateramira ngira mwabibonye ushobora guteramira hasi uri kurirabira televiziyo nk'iyigiye cy'imipira turabereka imipira uteramiye ngaha hejuru nk'uko mubibona uraguma wirabira televiziyo n'imisi isanzwe atari iyi minsi ya weekend gutyo rero ugasanga abakiriya badukundira n'inshi ni ibintu byinshi rwose twe tuguma tuzana bishasha byo kugira tunezereza abakiriya nk'uko namwe mubibona
ari ikintu nabonye do special kabisa ikintu bita boke kabisa muri ino minsi menga n'ikibazo ngaha nabonye menga nta ngorane nimwe
yo twebwe nta kibazo na kimwe nta nzoga nimwe twigira tubura amaboke benshi heshi arabura mugabo usanga abantu benshi baje kuyanywa ngaha muri la Colombe noneho inzoga yariyo yose ifanti yariyo yose ikinyobwa icyo ari cyo cyose na zimwe ziva hakurya y'amazi zose usanga zihari
Yes, reka rero bakunzi ba GTV ndababwira ati nta handi ho guteramira atari muri la Colombe Bar ni muri Quartier NYABISINDU ariko akadirimbo kamwe ku bantu babakiriya kuko nabonye by'ukuri hateramira abantu bose kandi mahoro n'umutekano nabonye parking vraiment na hantu ha bien sana kubwi wanje kabisa ariko akajambo kanyuma ubwira abakunzi ba GITEGA-Ent TV na abakunzi bakabare kawe n'utarahaza kugira ngo aze yifuze gutumbira akabare la Colombe Bar
dukunda kuvuga ibintu twibeshera abakiriya bacu no babwira ati baze bashike birabira kubera nta muntu yigira atemberera ngaha muri la Colombe Bar agenda lidoga nubwo ushobora kubaza uwari we wese amaze kuhatembera nico gituma ubona abantu ari benshi ni ukuvuga wahatembereye ntushobora gusubira kuhareka n'abandi benshi baguma baca babwirana rero ikintu nubwira abakiriya bacu nuko boshika bakirabira kubera ibyo twababwira bo hava umengo ntibabyemera neza baje bakabyibarabira niho bo bibona neza kubera ntako tutagira kugira ngo abakiriya bacu tubanezereze
tuti rero umisi yose ya Mungu ni karaoke shosho.
Misi yose kwa Mungu tuba tubafitiye karaoke, abaririmbyi batandukanye, aba DJ batandukanye. Noneho ibintu byari byo byose bishobora kuryohera umuntu biba bihari dimanche misi yose. N'iyindi misi kandi.
Inyuma ya karaoke ndiko numva kazi kigatosoye neza. Hanyuma tuvuge tuti abakunzi b'iyo karaoke, hanyuma abakunzi ba La Colombe Bar yugurura imisi yose kuva saa ngapi?
La Colombe Bar iba yuguruye imisi yose kuva saa 9 z'unyuma y'umutaga gushika isaha 4 iba yuguruye atangorane n'imwe. Muri weekend tuba tubafitiye iyo karaoke, inyuma ya karaoke tuba tubafitiye umuziki n'aba DJ babimenyereye babizobereyemo, aba DJ bakunzwe cyane ngaha mu ntara ya Gitega. Yego.
Tugushimire cyane kuri kano kanya waduhaye.
Murakoze cyane, nanje ndabashimiye cyane kubona mwe mutwitwararika mukatugendera mukatubaza ibintu bishasha turiko turategurira abanywanyi bacu n'abakiriya bacu. Murakoze cyane.
Yes, twizere yuko mwe madukwikiranye mwaryohewe cyane ni La Colombe Bar. Man, ntiyagira handi hantu uzoza gutembera atari muri La Colombe Bar, kuko La Colombe Bar jena sanza ari shosho. Yaba nakunda boke kabisa, navaho nyene ndi kwiti kwitime. Ninu erikieri tu. Reka ronda bakenguru kile chane mwema niku mrakulikira na ikiganiro gicakuri GTV. Ndababwira ati chao chao. Mugumane natu. Mwibuke gufyonda sabone, subscribe, jeme na partage kugira ngo ibiganiro nk'ibo bisangize abagenzi banyu. Reka roche tubananya tujya show. Ndabere kingene karaoke yari yagenze ngaha muri La Colombe Bar. Ubishimye, noneho nta nicyo uhogaya. Karibu muri La Colombe Bar. Reka nakubwira ati chao chao.